Munumbero yo gushigikira umugambi wa koperative umutambukanye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Angeline Ndeshimiye ahejeje kwemerera aba miss ikibanza cyukuza baragiramwo amanama yo kugira batunganye neza yo koperative yawe aho hari kumuhingamo wo kuri uyu wa 2021 ndamukiza aho Angeline Ndayishimiye yakira Miss Burundi 2021 ariwe yitwa Iteka Livia Tiana nivyegera vyiwe bibiri ariwe Barry Bernice hamwe na Sabrina Shimirimana hamwe na Miss Popularity wabo ariwe Dative Uwimana umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba ari nawe aserukira ishirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu ba Afrika mu Burundi OPEDAD Burundi amenyesha ko yakiriye mu ntumbero yabakiriye mu ntumbero yo kubatera intege abereka kandi ko abashigikiye kuko imigambi yabo irashe kandi ihuye n'intumbero iyo shira hamwe ry'abatambukanye bakuru b'igihugu vya Afrika OPEDAD Burundi hamwe na Fondation umugira neza isanzwe irongowe n'umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi yavuze ati namenyesheje ko bameze nk'ishugwe giroza kuko naho ari giza Gyama ku giti cy'amahwa na iryo shugwe giroza ari giza ariko gyama ku giti cy'amahwa ayo mahwa rero zikaba ari intambamye zijanye nibihe babarimwe umutambukanye w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi yabanaje abwira Miss Burundi na bagenzi biwe arabibaza ko mwatowe muri Miss Burundi kugira babagomwe gusa ucanke babakoreshe ibitari byo ati sivyo namba sivyo na gato twashatse ahubwo ko haba umwigeme mwiza aciye ubwenge kandi aserukira ishusho ry'igihugu aserukira neza igihugu cy'igihugu cyacu Burundi ishusho y'ukuri y'umurundi kazi hambavu y'ivyo akaba yaranabahaye nakabahasha ko gushimira ku butwari n'ubukirebutsi berekanye mwihiganwa rya Miss Burundi ry'umwaka wa 2021 Miss Burundi ariwe Livia Tiana Iteka Ku izina ryabo bari kumwe yavuze ati mu kiganiro haya abanyeshamakuru yavuze ati niteka dutewe kandi turashimye umutambukanye w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi kubona yatwakiriye ati yatwigishije byinshi twaronse impanuro zitandukanye bivanye n'iki kiringo turimwo nizirengeye kino kiringo kizodufasha no hanyuma mu buzima bwacu ati yaduhaye impanuro zitandukanye nziza bivanye nibiri nikiringo turimwo muri bibi ariko kandi yaduhaye inyigisho nyinshi kandi nziza zirengeye niki kiringo turimwo bizizo nadufasha mu buzima bwacu bwa kazoza akaba yanarangije akengurukira umutambukanye umukuru w'igihugu cyacu Burundi ku kibanza bahawe cyo kuza barakoreramwo utunama twabo tuzobafasha kugira babananye batunganya neza iyo koperative yabo aho n'amajambo yavuzwe na Miss Burundi 2021 Livia Tiana icyatumye nshaka kubashikiriza ino nkuru n'ukuri irakwiye kandi irashemeye kumva yuko Nyenicubahiro umutambukanye umukuru w'igihugu cyacu Burundi yimvira urwaruka akabaha iteka ridasanzwe akabahereza aho bazohora bagirira amanama mu biro iwiwe ati ndabahaye ahantu muzohora mubwirira amanama iri ni iteka ridasanzwe reka jyewe mperaheze nkeza cyane Miss Burundi Tiana eka n'abagenzi biwe n'abadofine biwe eka nkeza kabisa na Miss Popularity aliwe Dative mwese rero Imana ibaranye baje imbere maze akana karoro keza kerekana yuko leta y'iwacu ibona neza ivyo ugwaruka rurakora wanashimishora kutana gushimira uno munsi ariko umunsi umwe kumva barahamagawe ati urakwiye gushimirwa bivaye n'ivyo urakora no mpamvu duhamagara urwaruka muri rusangi kubananya bakora cyane kugira bateze imbere igihugu cyabo maze ejo na hirya ejo bakazoshimirwa na mutamukanye w'umukuru w'igihugu cyacu umukuru cyangwa umukuru w'igihugu bwiwe cyangwa abandi barongozi bari mu rwego rwo hejuru rw'igihugu mugira aho muba mubahwe cyane nitwa Isaac Classic